ukuyenza zange siphele kwehlukile ngizokhuluma nabo ngokwe msebenzi yabo amen before siqhubeka kunesi lenkosi incwadi kaTimotheyu wokuqala chapter 3 sifunde lona yilo nje kuphela impilo enhlizweni yami esizokhuluma nabo ngalo sivumile sinabafundisi ukuthi inkonzo efana naleyo ithatha isikhathi sayo futhi inkonzo yenzeka kumasinodi manje ngenxa yesikhathi nangenxa yesimo esingene kuso for the past 2 years nokuthi abanye bethu abasekho ngabe basenzela le nkonzo so sesizoyenza kanjeke elofisi yebandla okuyi-conference inkosi manibusisi ngicela ukuthi-ke siyifunde ngingafundelwa ngiyacabanga ukuthi siyifundile so nabafundisi bayiphethe iyajwayeleka yona kodwa ngiyakhuleka ukuthi unkulunkulu asivula amehlo ngoba ingena kwa-department amaningi kodwa ukhuluma ngokuni okufuneka kokwazophatha ibandla nakuma yakoni makiboni right likholekile lelizwe lithi uma umuntu efisa isikhundla sombonisi unqalela umsebenzi omuhle ngakho-ke umbonisi umele abe ngongasoleki indoda emfazi munye abe ngozikhuzayo oqondileyo oziphatha ngokufaneleyo ongenisa izihangi onesi lokufundisa ongesilo ixwele ewayini ongosiso isibi kepha omnene ongaxabaniyo ongaxaleli imali ophatha kahle indlu yakhe abantwana bakhe bemthobela ngenhlonipho yonke kepha uma umuntu engakwazi ukuphatha owakhe umuzi angaliphatha kanjani bakhe likankulunkulu na Hallelujah. Bakhona bazalwane. Angicabanga ukuthi angikhulumi nalaba kuphela nangabo. Lithi ofisa ukuba umholi. Uwenza ufisa into ekahle. Kodwa njengoba ifisa ekahle nazi izinto ey'phelekile. Akube umuntu omfazi munye. Angithi sezwane. Omfazi bakhona ba-ofishali bakhona bangekho ofishali kodwa nje nathi munye ngiyakuzwa bazalwane ngamanye amagama awubhekekanga wena ukuthi wendlule kulophiwe yena ngicela ukungashumayeli ngicela ukuyala ngikhona bazalwane bese lithi umuntu okholekile umuntu okholeke ngamanye amagama uyathembeka siyenqika kuyo ngifuna sibuyele kule esengigcina ngayo umuntu okhona ukuphatha umuzi wakhe sengiyakuthi okhona ukuphatha ini ngoba umehluko umuzi angamkhona kanjani bani no angiyizwa leyo ngathi nami uma ngabe wehlulwa yi-3 or 4 ebandla lingakanani khona leli musu sakhona ngiyacabanga ngale noma uthatshaza la lithi akube umuntu ofakazela ngabo makhelwane ngaphandle kwebandla labantu ophila nabo abathi wena njengoku umfundisi bathi kuphuma umfundisi aya ngizo ma uphuma nje kwakho kufakaze laba ibandla ubona kanye ngesono abanye bebalona ngayithu mhlawumbe emkhulekweni la laba ohlala nabo akube yibo abantu umfundisi wena noma bangakakholwa kodwa wena mfundisi bakubona lo mfundisi kuwe ngoba wenze njani ukholekile ukhona ukuphatha ake sike ngiye la uma ngabe uhluleke ngekhaya lakho ungakhulumi nathi mangabe iqiniso bazalwane uma ngabe liyahlula nekhala kwabo ngoba ngeke ukhona ukuba phambi kwebandla kuhluleka nekhala ake ngisho nomama bomfuthi akumama mhlawumbe azokuzwa mangabe nobaba angekho right labo Amen. Now, put my tea. Loma, Mamma, and Hate, Naga, and a pump with my. In the one day, I don't know what I mean, but I can tell my day. This also happens, like I said, it is the Emma. Go back to show you the middle of the trade is to call. What is this middle of my put out all night? Because both are moved by which my children today, who has come to another fund, but must come as they are born. Mzuya mifuata kulumbuti unga magene na benda unga magene. Magene wazala naiga, ngoba impatne ya mpiwe ya. Ukulumbwa kulumbuti zoe, mane azutute ukulumbu, uzeme kulete aishi ukulumbu. Mama kwa ukulumbu tanda zana ye, ismapana. Mina mimi kwa kofu na benda.
Most of the Baba, I'm going to be back.